Yabona ke madoda njengoba sasilana. Ngifuna ukuthi madoda bafike lento siyenze clean, yezwa. Lo mjita ucash ngimdinga ephila cash, yezwa.
Uzomthola ephila. Kodwa uzobelenga, kodwa uzomthola cash. Sobuya naye la.
Yazi boss wena. Uya sisiyasilenda sigaza sithi. Engaza sigaza singqofa umuntu uthini? Sobuya nayo lenja le, yilenga la sihudule.
Manje nina ngimthemba.
Cash.
Okay, I know bafethe zini, anenze njalo bafethe. Lo muntu bafethe ngicela imxebule, nimshaye bafethe zwe. Nilethe naye la.
Asami.
Asixebo ke boy.
Yeah! Whoa, Yasin! She's a blinder! She's a good one now, who's for the angel and Luya? No matter what you're doing, you're doing it, you're doing it, you're doing it, you're
doing it,
Hey bro, now we are not damaged, but for super cash.
I'm going to go to the house. Uzostinga lezi sibhamu.
Yalele, yabo manje ngitshengisa ukuthi lento le ngangiyenza. Awusukhohle ukuthi ngangiyi martial artist.
Black belt.
Ghost.
Awengeke nomhlanga. Black belt.
Boss to hamba.
Bamba lesi sibhamu, bamba sibhamu ngitshengisa.
Uzostinga lezi sibhamu.
Yabo indaba yena.
Ushaya lo mthini.
Uzostinga isibhamu.
Isibhamu. Emhlolo ngempela. Ubani ingqwele lethiwa bayibiza la ngempela. Ayi, yabona emhlanje ngizokwenge ngibone kahle. Yabona khona umuntu ozohlanza ngempela, umgqomisa ngempela. Akakeze la. Ngumdedele isifundo cash ah yatheleka lensizwe nomfana usufikile
ndoda ngiyazi abafana bami laba bathu bashayile
ya
sengifikile mina ngizi ngizokushaya
njengamanje
buka
make
oh shit
bakhe yibonga yakholisa
ushawukanze was not make sure 12 years Ushelwe izwi ukushaya ithambo lomtiti you fucking bastard
yakho
Hey, tell those things, pal.